kuseni wena uhlezi njalo Ngiyabonga Ntombi, ngiyabonga Sesidlule kokuningi nawe Ngibonga ukuthi awushintshi Noma kutheni wena uhlezi njalo Ngiyabonga Ntombi, ngiyabonga
Nesse cabula amazwe nawe Se cabula amazwe nawe Nesse cabula
Sesse chule gogo ninge nawe Kibogo kuta ushiti Noma kuteni wenu hlezi njalo Ngiyabonga Ntombi
Sigule
ndlela, ndilinge ndaba nesimvula.